Ndasubiye kubipfuriza ibihe byiza abanywanyi bacu bana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV none n'umwanya amakuru yutageze ko ari karagarukwa ko cyane nga mu gihugu cy'u Burundi amakuru tugiye kwibanda ku yari kuvugwa mu mutekano no muri politike ni inkuru yihuta cyane ihejeje kudushikira kubiri ko biraba mu bihangange bya SNDD FDD aho ibintu byasubiye gukomera Reveriano ndi kuri yo yara vuzwe mu bariko barakorana na General Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Twabwira yuko Reveriano Ndikuriyo nubundi bisanzwe bizi yuko atarabana ryiza na Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bapfa ni byinshi cyane ibyo bapfa nyine ni nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi apfa n'ibindi bihangange bikomeye cyane ariko nanone ibintu byateye byinyuka kuvaho General Alain Guillaume Bunyoni atanguriye kumena amabanga y'ibihangange ni ibintu bikomeye cyane amakuru adushikira avuga ibyabaye ku rugo rwa General Silas Ntigurirwa ndetse na Reveriano Ndikuriyo ngo akaba yasatswe nawe nyine ko haba ari ibintu biteye ubwoba yo bafise ariko ibyo bintu bikaba byababaje Reveriano Ndikuriyo Reveriano Ndikuriyo twaragiye tumwumviriza mu bijanye n'amajambo yagiye aravuga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye aho nyine yagiye aravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amugereranya nk'ikizinu aho nyine mu magambo yiwe yivugiye yuko agabisha umutegetsi yashitse ku butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mwisi aza yiyoroheje kandi yiyorobetse yigira uwuri kumwe n'Imana ariko ahageze atangura kugara agenda araryoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira ndetse n'ibindi byinshi cyane turibuze kugaruka ko muri ano makuru byagiye biravugwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo ariko nanone ishavu rya Reveriano Ndikuriyo rikaba ryiyongereye cyane baravye ingene Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije gukuramwo umwumwe ni ibintu biteye ubwoba cyane kuva Alain Guillaume Bunyoni yashira amabanga hanze bihangange byatanguye kunyinyurana ku murindi usumba uwo nyine byariho aho ibyo bihangange biriko birahiga kwihutisha gahunda yo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi ugize iminsi urategurwa n'ibihangange bikomeye cyane 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 nyine abavugwa yuko bari mu iragi ry'umunsi Pierre Nkurunziza batacerekwa Perezida Evariste Ndayishimiye turababwira amakuru ariko aragarukwa ko cyane muri ibyo bihangange ndetse nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arapanga kuri ubu ngubu azi yuko atari kurabwa ryiza n'ibyo bihangange aho bacunganye cyane no kuvuga izo mpande zombi zicunganye cyane bari mu iragi ry'umunsi Pierre Nkurunziza ndetse n'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye aho uri buze gutanga undi ari we nyine ari buze kuba yinjije igitsindo ni inkuru zikomeye cyane duhejeje kubakurira amasoko yacu atandukanye ariko nanone mbere yuko tubigaruka ko mu buryo bw'ido nido banze ndakwibutsa ko waba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe wakoresha kano karyo ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe makuru n'ibiganiro twama dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV bonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru bayizewe cyane bari karagarukwa ko irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye na makuru bari kuvugwa mu birabana na politike yavugwa mu mutekano yavugwa mu birabana n'agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byose mwa mwaranyegejwe biriko biragarukwa ko cyane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi tudatevye reka twigarukire kuri ino nkuru nyine ivuga ingene Reveriano Ndikuriyo kuri ubu ngubu bitoba bimworoheye kuvaho General Alain Guillaume Bunyoni ashiriye amabanga hanze aho nyine ibintu byatanguye kunyuka cyane igihe General Alain Guillaume Bunyoni yahagarikwa ihagarikwa rya General Alain Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu byongereje urwango hagati y'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza n'abitwa bo kwa President Evariste Ndayishimiye Reveriano Ndikuriye we afatwa ko ari we asigaye ku isonga by'abitwa ko bari mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza uguhangana kw'izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza naho Reveriano ndikuri yo nyine atakirya umunwa mu kwereka ko President Evariste Ndayishimiye ataco avuze ivyahora bikorwa na General Arenga Iyome Bunyoni kuri ubu ngubu afunzwe muri dossier ya General Arenga Iyome Bunyoni ivyo vyagarutswe ko ingene General Arenga Iyome Bunyoni yagira ngo atume Reveriano ndikuriyo kuri CCM umugambwe korera muri Tanzania kugira nyine ngo amutume bamufashe mu gutembagaza President Evariste Ndayishimiye n'amabanga menshi yagiye arameneka kuvaho General Arenga Iyome Bunyoni afatiwe ariko nanone ibintu biriko birashikira Reveriano ndikuriyo ni ibintu biteye ubwoba cyane bari kuvuga rero ko mu gihe President Evariste Ndayishimiye atamutanga we ari buze kumutanga kuvaho urubanza rwa General Arenga Iyome Bunyoni rusubiriye kuburanishwa Reveriano ndikuriyo yagiye aravuga imvugo ziteye ubwoba kuri President Evariste Ndayishimiye nkaho yavuze yuko agabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye kuko ikizinu bikigora gushikira mwisi aza yiyoroheje yigira uri kumwe n'Imana ariko agaheza agatangura kugara agenda aratyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira ndi kuri yo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizinu gitanguye kugara gica kibora aca umugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba irakubona Perezida Ndayishimiye we yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze asumbya inguvu umukuru w'igihugu bitazosubira kubaho nga mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi haheze imvugo z'imigani mu bategetsi aho ubundi bahora batuka batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu ubu hageze ko gutukana ubwabo muri abo bategetsi ba CNDD-FDD aho ibintu bitera byunyuka kandi bikagera ku murindi uhambaye cyane Reveriano ndikuriyo yari ipanze kandi ni ibintu bigaragara umugambi General Arenga Iyome Bunyoni yari afise wo gutembagaza ubutegetsi na Reveriano ndikuriyo ahuziho nka nk'ibyo General Arenga Iyome Bunyoni yagiye aratangaza ku bategetsi bakomeye cyane yavuze yuko aziranye n'abajenero bakomeye cyane kandi ikindi kintu cyatangaje kandi kikanatera ubwoba ni ingene mu rubanza abo bari kumwe na General Arenga Iyome Bunyoni bagerageje kubwira canke kubwira abari bariko barababuranisha ko ingene bariko barabarementanyiriza nabo nyine bazorementanyirizwa ko umunyororo batagiye kuheramo niki cyo bakiriko kirategurwa ari naco cibandanije gutera ubwoba President Evariste Ndayishimiye urugo rwa Reveriano ndikuriyo nago rwarasatswe nyuma yuko hasakwa urugo rwa General Silas Nigurirwa President Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi cyane mu ba general cyane cyane begereye President Evariste Ndayishimiye barafise ubwoba barahanura President Evariste Ndayishimiye kwitanga abo bose maze akabakura ariko nanone ikintu kiriko kiragorana gusumbya ibindi nuko abo bose agira ngo akure ari abategetsi bakomeye cyane ndetse bigaragara yuko bari no mu butegetsi bwiwe baza amabanga menshi y'igihugu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ubwo rero President Evariste Ndayishimiye akaba yaheze igihirahiro cy'ingene ari buze kubikora kuri ubu ngubu bigaragara yuko gufata General Arenga Iyome Bunyoni akamupfunga byamuviriyemo ibintu bikomeye cyane aho nyine inyinyurana ryo mu bihanganye bya CNDD-FDD kuri ubu ngubu risigaye risigariye kugene General Evariste Ndayishimiye aterwa ubwoba kugira ngo apfungure General Arenga Iyome Bunyoni ariko akanga kumupfungura akavuga yuko aramutse amufunguye General Arenga Iyome Bunyoni nashobora kumukorera ikintu gikomeye cyane harimo no kumupfunga kubera ko Ndayishimiye n'ubundi yubahutse uwo mu general asanzwe akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye woba waraheze gutegurwa ahubwo igisigaye akaba ari ukushira mu ngiro aho aya makuru adushikira ava mu bicocoro by'umugambwe SNDD FDD mu nzego z'iperereza ndetse n'ayandi masoko ava mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu abandanya avuga yuko ibintu byoba byarahejeje kuyangara aho bategetsi batakiganira canke ngo bayage kubijanye no guteza imbere igihugu ndetse n'ibindi bikorwa by'igihugu ahubwo biyamira mu njyane gusuzugurana ndetse no gupingana muri abo bategetsi ni ibintu bimaze gufata iyindi ntera ikomeye cyane mwarabibonye yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi igitoro cabandanije kubura kandi bigaragara yuko igitoro kitakagombye kubura agapingane k'abategetsi ngo koba ariko kariko karatera kubura kw'igitoro mwarumvishije ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yifatiye igitoro mu minwe ariko nanone biza gutungura abanyagihugu ingene igitoro kitabonetse kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yakifatiye mu minwe aho ngaho inkuru zidushikira zivuga yuko igitoro n'ubundi igisanzwe kiva muri Tanzania ariko nanone Tanzania ikaba ikorana cane cane n'abavuga yuko bari mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza abo ngaba bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye abasuzugura yitwaye nk'ikizinu cashitse ku isi bikigoye ariko nanone camara gushika ku isi kigaca kizura umugambwe Reveriano ndi kuri yo ubwiwe yibutsa yuko iyi kizinu kiriko kirazura umugara kiba nyine kigiye kubora aho nyine yari ariko aracira marenga abasendede FDD avuga yuko iyo ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye yoba igiye gusenyurwa vuba cyane ko ibintu byahejeje gupangwa byose ariko nanone ni ibintu biteye ubwoba cyane biriko biragarukwa ko CCM muri Tanzania bisa nkaho ariyo itwaye SNDD FDD Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yageze yumvira uwo mugambwe CCM ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arahorwa no gufunga General Arenga Iyome Bunyoni utumvikana n'ibihangange byo muri SNDD FDD ndetse n'ibindi bintu byinshi aho leta ya Tanzania yo barasabye General Neva kuba yafungura General Arenga Iyome Bunyoni ariko nanone akugarariza ingingo yo kuba yamupfungura ibyababaje leta ya Tanzania igitoro n'ubundi kibandanya kubura ndetse n'ibindi bintu bibandanya bizimba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku murindi utarigeze ubaho aho nyine izo mpande zibiri zisharikanye hagati y'abari mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza ndetse n'abakurikira Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu biteye ubwoba biriko biraba muri izo mpande ari ibintu bamwe n'abandi bari kuvuga yuko bishobora no kuzatandukira bigasenyura igihugu cyose ndetse n'inzego zose hari andi makuru avuga ingene abanyepolitike ndetse n'abandi banyamashirahamwe baba bariko bariga umugambi wo kuba baza kubogora igihugu mwarabibonye byabaye mu 2015 ariko nanone ntago byaheze inyota yo guharanira demokarasi byari ko birakorwa n'abahunze igihugu na n'ubu ngubu ntago byarangiye amakuru yihuta ariko aradushikira ni ngene nyine abo bose bo bari ko bariga umugambi ukomeye cyane yuko baza gutabara u Burundi kuri ubu ngubu babona yuko buri mu kaga bwatuwemwo na bamwe mu basendede FDD bashaka kubandanya gushira mu mifuko yabo ariko nanone ntibibuke ko abanyagihugu babatoye ari abantu bagomba kubahwa cyane abo rero bariko barahiga uwo mugambi hakavugwamo General Niyombare Hussein Rajab ndetse n'abandi bategetsi bari bakomeye cyane mu kuva muri 2015 bahunze igihugu bivanye ingene Nkurunziza yashatse kwihagira ikiringo cya gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwiriza shingiro ni ibintu bikomeye cyane aho nyine muri kino gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abayeho mu bwoba bukomeye cyane abapfumu biwe ibyo bariko baramubwira ni ibintu bidahumuriza aho nyine yarangije kwihebura kavuga yuko ibintu byahejeje kumuyangarana kandi bimutaku w'amazi adafise igaruriro bino bintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biribuze kugarukira hehe ni makuru yandi turi buze kubatohoreza kubiriko biravugwa nyine mu bihangange bya SNDD FDD ico Reveriano ndi kuri iyo yoba yahejeje gutangaza mu ibanga rikomeye ku kugene yakiriye iryo sakwa ryabereye mu rugo rwiwe ingene yakiriye ipfungwa rya General Arenga Iyome Bunyoni ingene kwa Silas Ntigurirwa hasatswe ndetse n'abandi ba general bariko bivugwa yuko bari buze gusakwa ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba biriko biravugwa muri CNDD-FDD byose turagenda tubigaruka ko nimuze kuja kure nimba wifuza kuza uwa mbere ubana natwe muri ano makuru fyonda kuri sabone cyangwa se subscribe maze igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu ba mbere bashikirwa navyo ibe byiza nivyo ndabipfurije kuri mwese.